bamazeo omusango tuguje mu koti yabwe tuguze mu koti yabwe. Uganda ibagenda okuwa ekigambo ekisembayo mu nsi yaabwe.